Yesu wa mtendere Chongo mba Yesu ndefo Mkula meneyo anagwida msanje Chongo na zelu akumala Akamlambila chintonyo kwe Anagosa chiwe Kosiyana, sapikisana Simpikisana ndi mtu, mukawusanye Ndine, government official Kumbala kumbamba Aliyense mkufunika moyo Ngarisi wala mtu bila mtu Nti machido yake ndi kupopo magazi Pomwe mapapo ndi kukoka mpwea Ndulu mkachu walo kaka kono mimbamu Poma nkamene kama gaya chaku Chito yake Koma chivalo chimozi chikavuta Tupisili kwila kwindo chito yake